Kia ora telefoni. Kei te pā koe.
Kia ora mama, tino pai ahau. Today we're going to sing a waiata. Whakarongo mai.
Tasi, tahi, rua, tauru.
Ngā iwi e, e karanga e te iwi e. Kua eke mai nei, kua eke mai nei, ki rirunga te marae e. Mauri a mai ra, mauri a mai na, e ngā mate o te motu e. Me ngā tini roi mata, me ngā tini roi mata, e maringi whārui e. Ara titiro e ngā iwi, titiro e ngā iwi, e ngā mai o te motu, e ora atu nei e. Ara ruana te whenu, ruana te whenua, whati whati te moana. Aue te aroa, aue te aroa, e te au i e aue. Aue te aroha, aue te aroa, te mama i a au. Ruana te whenua, whati whati hi.
Mountain and I will have my sea.